Okay, Emraso Spiritual Monday. Banyana na osaje fo hanana kweko an ye mu akwaba.
Mejo so medeshi.
Yana na kwemu ye die.
Ajana dumboko.
Before ansana ye beba no medika kan bibi fa se. Ye busuemu enem sika penti. Ye maame nom ye papa nom. Ede wo msa akojise baby akopesika. Sisi ya no ye maame nom ye papa nom ye nananom no won ewuko. Insunsu aso bon ye ben ene ne yakoy enjiri bayi. Ena me mom ye ye nim ho hwee.
Medase. What we say? There were assassin, ewo awiye. There were assassin biar, ewo awiye. It depended terms, anasi biar, agreement ya. Ye papa, enye mama nomne ahom ne yade, ekoye. E biar, ye pesika. Sa odumye, ni enye sika ya. E biar, afibia bema udwain, ananantwie. Na no moti ase no no mu di emra no so pepepe enti na susum no ana suman no boa wo mu ne ne omu ni ho enti ye na abeto ye na mpalifo go bebe se se ompa aboa ne na ma ne toilet de wuni akrante ne nam no so ompe na ne toilet de wo de ye dai enti ye so abeto ye papa no mu di sika no bia se fie atoto nkas ayi nyapade amane ne da ho se ebe ye no ye se empe Nansu no man haka with you on. Epe.
Ye enjoy.
Yes.
Papa no would nine who will be
brave. Only a dance in San Sonia day. Evan. Wrong. A bit to say, is this so my with ye? According to Bible, or say, a mamma, my dear mamma fata, Kaiser, dear my Kaiser, Romans 40:14. Bible said, do be befino, only if you the man. En tinka oba ya oba tu senja padeo wa wofomo no ubebu sase na chile su diya na da chile
nana yenimo ayako ese ene yeko biaya ye mesika uhi yesika nendi ya wadi ye ibu wakura papa no hao kwa jisika ron kanji lao se esunsu suansuose ibiti miyaba inipa biblia kwa jibank busia afi ene nam diya nuwa mu peso umdi sikana kwa cheso mwa yina wanti siye bende den kwa wandi yo sikana obeji ya yeye sisi ya ane oma yeye saa niyoma niyoma ni bino ye musa ya nshe e huwa mamreno ye nim ye papa naso wewu woko ye nye de yeti ye enjoy ifiru ne kasa nene niyoma pana ye papa nono ye yeno
medase huwa unse ye wagana haya di noma bibra chuchiri ya hon ye nature eni ya mamre ye mpe shwe ye wofie bim ye si godu wa pie finu God will pay the assay. I want to be a prayer. Say a call, Busa, near Koy Goduno. But no more be because we fear and ya. Sad the same thing, no see a call, Busa. Near Busa, near who could be first when no call, Busa, ya say a bosom. Oko bosom so. Busa for so in your quine. So in the enemuno. Yes, Christo Abu be no call, Peponoso. Oko Busa, dear. Nanko was stresser, and Cassel will never be banno. A bad day, a bad parano. Nanso say a jar open any day. Enyo. Enti edu babi neno mabi ukosu wabusuyemu, neno mabi ichia, nasa usu waa nswale uu mkwa abusa, otu wabi mwasa atuwa wye. Uhu ya nkainia duro.
Mami enshe, yewe bibi, ubibe timi akwaso kwa kupesika.
Sa.
Na odi, na uo, ekwaso, se, yefie diya ya ngo, because sika na mekwa kupenechi wadiya na se, sika ndia medbemao.
Sa.
Na, ehun susu ansono.
Medase. Awoho, ubibaye, ebi die ya bro anano abranti bi obaye oso okose kwa na okwaje mwa no na omututu abro ni digu ho akokwani so ma akoma ako 28 no onso wo 23 ana abona so 28 na nadanfo ba ko ka ho abona so ma akoma ako 7
it is when we nani na eye real wow
but enanfo obenso adanfo ye dakawi we see fee, we in your paddy. Ut me no one for CSA. Now they won't pay bread being a day, Emma. But be any person so for so a bebo, then so buy any day, Emma.
Sick a drew a bonny.
No crane your mini mini. Ukoni deep wa a bonny.
Nessic a drew
a war. A
war. Mamma need to me be, no woman into me as
I dare say. I acquire on the castle may cancel my dear Betty. It will be any mini. You will be a ha, or not just one new uncle Beman header. Obi so ha just one na yonko ba na da. E ye deep insem. Ah sika ne be ba. Ama wa be fono. Ne se du ba bi an homra no. ɛkyɛ nantwie ho ɛtu onya de ne sa kɔ tuma wie ne deɛ wono sa kɔ to yafo adu anim wote deɛ wobɛwu wante ani a wobɛwu ɛnti ne onya sisa kwa no so a ahomɔbrɛ ne ne tiri mu biem ɔyɛ akɔpem tam ɔbɛpem ɛnti ɛwɔ hɔ ɛnti ahwɛ yie ne mpaeɛ bɛpɛ ne hia ana wane obi so tumi de sika no bi kɔtɔ ka afei bae dodo no a na ɛbɛtua ka ɔne nti nada bia meka sɛ mestate formance nie sɛ afei yɛbɛdurɛ mu nyɛ nkwanhyia wɔ mu wogye deɛ o wonye nnie o mesɛ wɔwuo wɔ mu nti nyɛ mekɔ asɔre wɔ ha mesom wei woyɛ muslim abɔmpayɛ ɛma ghana woyɛ hindoni bɔmpayɛ ma ghana woyɛ amammerɛni nature wogu nsa yerɛho gu nsa ma ghana praeɛ woyi baako ɛbu woka bo ma mu ne nyinaa ka bo ma no yɛ mu a yɛmfa som mekɔ asɔre wɔ ha meyɛ wie wɔamfa nto nkyɛn mese nana osade fa kwasufori afiwe emu yesum
nana emu yesum no yenhwe sikaduro no ya na ehu nsem te sei obi ton ade na yesi wakoba bi wakoji bibis kakra se adwuma no betimi atre krofo ba betu eguso no ba to neoma afi utim se obi ya kwan ye to ye to ye to ye to ye to enu yeskeduro sa
me dase oni efri bibi de bua me ese se wase se no mercy ho na no manu odu opɛ boafo amana so a na onye obi a ti so bi som so a onye bɔne ɔne ye boa me na de ehu ɛyɛ mogyasɛm uti megyibi na de anya no ɛyɛ akora ebi a obi a wasi ne mam virgin na ana ne bɛda yɛ simogya bɛba ne fabra ehu ye o menses pad ho ehu ɔne ne ko deep no ana bi so ho gye so na obadamfo ɔkɔda
wow ɛno so ɔ
ne kan ne crutch repray ye wata akum so sika pa mu sika fo edwa na jwo ne wadam fo na da
ene wi ase ehu
me ke bi bia chere pre
en ti se si ano e obi etie sa besisi ai na anam hia ene aho chere nti obi se unim ba bi ye nko ji sika du sa fo no advice ben
e ka betu mo fo ene ni 3 days ne edi obi free time fa bae omo bae ne ayere no oso na telema no otete no otumi kam sa te se oba awo aka no ade o se bibi chi ni jata e chi no suman na wo ko so ene ne kodi e hia ne ya apam no o yi jata ntotu ho abon timi bia ni se o ka ne ti no akoto fam a wo kam
a wo su jina ho a wo hu se bibi agina
yes o ani dia be hu se abana ba wo kam e pesen ke sika ne nyadai enko no mra no ma eso sika ne timi nyadai enko fine we discan be asifie ototo cars enti abra no ndo hin de de ade ne so di man na wo se oyede o de man
mema atiefo mo eti dwumadie sabre emram number wo betimi afre yen no aba dwumadie so eye 0302216561 and as a 0302216562 na enkomo na ede nanso emre ni ho
sa
sesi ano yɛnyɛ dɛn ne yɛtumi atwe ho afiri saa sika duro
nka
asetere so mo yɛ den
ɛyɛ nokorɛ
asetere mo yɛ den obi pɛ bibi bi pɛ bibi adie wo kɛkɛ
ɛyɛ nokorɛ
asase so yɛnyɛ bibi na ɔsoro so yɛnyɛ bibi so deɛ ne na ɛfa nyina mu wo
sɛ wototo no ma yi ne ɔma ɔne bere w'adwuma bi a woyɛ mu ne wo ani agorɔ a nyame bɛyɛ w'adom nsa bɛtumi aka bi
menkɔ ahoma no so hello
hello
yeah ma'am
good morning
morning yɛfrɛ wo sɛ yi nakasa
fri mekasa fri ne ma
mo ano nkɔɛ
mpɛsɛ bibi sa me papa asɛm kakra me nua ɛso daeɛ na obi a wawu na ɔhu sɛ ɔbaa ne daeɛ mu ɔbaa ne daeɛ mu na ase yɛde no ato adaka nim ɛna wasɔre abɛtena adaka no so na ɔde ne nsa ato ne yam ɛna ɔbisa n sɛ dɛn na ɛyɛ no na ɔse ne yam na ɔse woyam woyam deɛ sɛ ɛyɛ prosmoti nti woyam no dɛn problem bio na ɔwankasa mu bi na ɔkɔ daeɛ na ɔsa so daeɛ bio na ɔdi kwadu
Into
mpa
chocho
ya se yen sia.
You.
Ya me
mfa koi.
Yeah, hello.
Hello, good morning.
Morning openi.
Apom today.
Boko wo dem wan kasa.
Yo, me da se ochi ni agun enku. Ya mi sha wate. Ni am pese mi bi sa ni se. No kan se obi ABC titi fie bi. E bia no kokko ye bi bi na wa wa bana ehuntia. Na pa jo me se mi se. E bia me mi nim kwan ofa ase okɔ kɔje na me madwen bua na ɔlala bedi ni bɔ ni na ɔkwa me de me na me na me so me tifie ni ma mi ya ho asɔtwe bi de ma me
yo me das wo se mi bu baby se o mpa abware na mane torch de wunni na nka oba ya wunni at the club fa so nya isikasi fie no nka nya pade bi wa wo nkopere what I say ani se busa fo nya kwan mo kwa busa panyi wasi fie wa bobra na so ye hu ne bra na oboy no kwan pese no fa so boy o ma nwene sade no yes, but it's no man at home. Nipana, we know there was a free Germany demanded no man in the Padia Wall. But they were actually the young man at home.
Opening a crock from across and then I'll catch my gun for a nay. Dear woo, sick as semi,
the persemi too,
one bay.
Minianum and man and money in affo. A comedy was said, dear, won't be found some you know did that. Eddie on Sabacope. Se wo ya botre wo de wo ye biam na wo toto no ma ye prani ya nyamenti wo betime afira ho kirem entime nni namfo bi achi enkoye ade bi a echina e de ha bebrew because wo ko ba bi ye se fa akoko bra ye beku ne ne echina ye agi de odwan echina ye ko nipa ye fi ye friend say odwan ye ko nantwie ye fi nantwie a ye ko de ye ko nipa na nje bi nipa no ko fa no wo yi wahu and to so taso a sebi to say ne bon bini
responsibly
yes until e ya sheye pe
obani e bia na obi tie na emrenti o pese o frɛ wan kasa number ben na obetimi a frɛ agia kire bi ne abusa ne hu
medase na na o saje focus frɛ metebɔ no bi di amasaman e ye second road me telephone number ni 0242 86 3256 0242 86 3256 Metigo Lysuni 0273 8 38 26 0 3 3
Nana, you better say, Mr. Medas, Papa, say, Wabacher, say, Mortar Guinness Motivator Challenge, no. Eguso ekosu dwumadie ni ahya ase dada ewo enkran ha sanso ne yedi ekwa ko piem takrade ene be grand finale nso ewo tamale shana suma mesa obese wo do ho hye dwumadie mu akọ Mortar Guinness web page na download the form no eno ene betimi aboa wo ne sika kese eda so de $20,000 fa ho hye dwumadie ne kwan a wo fa so a wo so betimi a represent Ghana na wo so nya sika pudo bi edi egu ubotu na shana suma mesa no Mortar Guinness oban so a ye mao coupon abra wato Mortar Guinness no two bottle oba obedu get wa yam coupon
na
bi ewra dwumadin mu be das papa papa